If your dreams do not scare you, they are not big enough, by Ellen Johnson Sirleaf. The size of your dreams must always exceed your current capacity to achieve them. If your dreams do not scare you, they are not big enough.
Molweni bahlobo bam, ndiyanamkela kwakhona kwikhasi lethu lonxibelelwano lwe-YouTube channel. Ndiyabulela kakhulu ngenkxaso eninika yona ngoku sisondele phaya kwiwaka labalandeli. Ndiyabulela kakhulu ngenkxaso eninika yona. Ya, njengoba besendithilo kwividiyo ebendiyifakile uba andikho eJohannesburg but ndisempuma Koloni. Ya, and namhlanje andikho ndodwa, ndime nomalume uSinethemba but uzosazisa ngokufuya kwakhe, imfuyo yakhe liya uyibonayo phaa emva kwethu. Uzozazisa asixelele into yoba uqaleni ukufama. Ya, enkosi. Malume uSinethemba, ndiyakwamkela kwikhasi lethu lonxibelelwano lwe-YouTube channel. So ndizocela uzazise uba ungubani igama lakho, ungowaphi, and ube sewusixelela ngokufuya kwakho iigusha ezisemva kwethu sizibonayo.
Yeah. NdiuSinethemba Gwebani. Elinye legama lam ndinguLucas Gwebani. Ndingumhlali walapha Eastern Cape-Ntabankulu. Ndisemnceba ngowendawo yokwakha. Ukuqala kwam ke ukufuya ndiqale ngo-2011. Ndibe neengxaki ezininzi ezindithileyo endingakwazanga ukufikelela kuzo ezinjenganeento zokudoza nezokutofa imfuyo. Kodwa ke ngeminqweno yam ndiyarhalela ukufikelela phaa ezikwiindawo ezinjenganeeshophu nakwiziklinikhi nakwizibhedlela ukunantsika ukudlulisa into endinayo, ndiyithengisa inyama, ndithengisa inyama nangokufuya, nabafuna ukufuya ndibathengisele. Ndikuloo nto ke endiyinqwenelayo entliziyweni yam, ndinayo ne-farmers endiyizamayo eyokuba indiphuhlisele impilo yam.
Okay. So uqale ukufuya ngo-2011. So ngoku zingaphi iigusha onazo ngoku?
Ndina-54 endinayo ngoku.
Okay.
Ukusukela kwi-2011.
Okay. Ndiyaqonda uba ukuko waqala zikhona ubumane uzithengisa.
Bezikhona bendizithengisa nezifayo.
Okay.
Ngoba ibimele uba sendiphingaphya kwa-100.
Okay.
Uba bekuthiwa andithengisi aziye zifikelele sisifo nazona.
Okay. Okay, so ngobani obathengisela imfuyo yakho okanye iigusha zakho?
Ngabantu abadinga ukufuya.
Okay. Abantu abadinga ukufuya. Ndiyacinga uba mhlawumbi nabantu abanemisebenzi mhlawumbi neyobathengisele nabo
imitshato nokufa.
Okay. So ke ngoku indaba yokwebiwa kwemfuyo apha ezilalini okanye kwezidolophu zincinci ikuchaphazela njani? Because ndike ndeva nalapha kwezilali zethu imfuyo iyebiwa kakhulu, kangoba abantu abanqwenela ukufuya baye bakhale ngentoba iyebiwa imfuyo kakhulu. Ayikake ikuchaphazele wena loo nto?
Iyandichaphazela nokuba bengade bathathe kakhulu. So bayazithatha noba zimbini noba inye ngelo xesha. Ngoba ndideske ndingayifumani nalapho ndingathi ifele khona, ngoba iphuma ndiyazi uba lena iphuma ziphilile zizonke. Andiyikhuphi xa ingaphilanga eyathini.
Okay, so ndicela ukubuza, so umntu onqwenela ukufuya ungamcebisa ukuba makafuye kwigusha ngoluvo lwakho namava onawo ebufuyeni igusha, uzeziphi izinto ongathi umntu makaziqwalasele ingakumbi xa efuya igusha?
Apha ebufuyeni eyona nto elutshaba kakhulu emfuyeni inatsika yinyongo, ibe seba ziintshulube ngaphakathi. Imele uba ihlale iklini ngaphakathi into yakho deske ikwenzela uba izifo ezi zingafiki kwangoko, ngoba ihlala idozwa, ihlala itofa.
Okay, so uyacebisa uba umntu makahlale enawo amachiza namayeza okuba enze uba imfuyo yakhe ihlale iphilile?
Ewe.
Okay.
Nalo elam icebo, nokuyazi xa ingena naxa iphuma. Naxa uyolusile uyayibheka ukuthi itya njani, isela amanzi anjani yona iigusha. Njenganomntu, nomntu akakwazi ukwasela amanzi amdaka, nayo imele ingawaphuzi amanzi amdaka. again.
Okay.
Akombi la akuyitepho. Eh la ehlika phezitephini akamahlanga lawo manje. Ayifanelanga into eyimfuyo.
Okay. Okay. Okay, siyava ke baphulaphuli uba imfuyo iyafana nomuntu awufanelanga uba uyinike amanzi amdaka. Ifanele ikusela amanzi aclean la afana nala aselwa nguwe. Okay, omnye umbuzo enizokubuza wona ingaba kwezidolophu zincinci okanye apha ezilalini amafama asakhulayo ayalifumana uncedo kwezi department izinkulu because siyazi uba kukhona i-department ezifana njengo Department of Agriculture and Agrarian Development ayalifumana uncedo amafama asakhulayo okanye ngaba wena ulifumene uncedo kusuka ngo-2011 ndiyaqonda uba iminyaka mininzi kusuka ngo-2011 ukuzoma ku-2021 ukhona uncedo oke walifumana mhlawumbi.
Lukhona uncedo silufumanayo koonodipha aba basidiphelayo noko xa sithetha nabo bayasinika ulwazi abanalo.
Okay.
Noba lungekho ngakanani badeske sibone ukuthi simele uba umntu abe nemfuyo yakhe abe nanatsiba nefama yakhe abe banombutho abantu ukuze norhulumente akwazi ukufikelela kwangoko kubo.
Okay. Okay. So ndizobuza ke ngoku into yoba zikhona na iziphazamiso okanye ii-challenges eniye nithini idibane nayo okanye imicelimngeni enithini idibane nayo apha kule mibutho niye nicetyiswe uba niyijoyine.
Ininzi kakhulu into yokuphazamisana kwabantu abokheleneyo ndawonye endaweni abakhula kuyo bebonke. Laa nto isideske ufumanise uba abantu abaninzi abangobantu abakwazi ukuthetha straight, abakwazi ukuthetha intliziyo yabo. So abekho abantu abakwazi ukunceda labo bantu. So ndibone sengathi umntu xa erhalela ukuzimela angazimela njenganam lo ndifuna ukuzimela ndibe nefama yam ngoba andikuthandi ukuthetha kakhulu ngoba abantu bade babe nerobhani eninzi.
Okay, ndikuva kakuhle apho. So ke ndiyabona uba ngumntu okuthandayo ukufuya because iminyaka le ukufuya mininzi kusuka ngo-2011. Ukufuya ukufundele mhlawumbi okanye yinto nje ephuma egazini kuwe uyakuthanda nje ukufuya?
Yinto ephuma egazini kodwa beke ndazihamba iindawo ezininzi zokuba ndifuna ukulwazi. Kwenzeka nesikolo esikutsolo beke ndawufika phaa ndisuwa yiguma kukhanye Broad Maze Project. Yiyo ke nalapho endinafumana khona olunye ulwazi ulwazi bendinalo nolunye bendisithi ndinalo kanti ayilulo olumele imfuyo.
Okay. So siyava ke baphulaphula into yoba kuyafuneka umntu aye esikolweni kwenzele uba afumane ulwazi oluzogcwalisa kolusele onalo. So ungabacebisa abantu abatsha mhlawumbi uba baye esikolweni kuyofumana ulwazi kunoba bahlale emakhaya bathi no umntu ndiyazi uba ufuywa kanjani okanye athi umntu bendibona kutata ukuba kufuywa kanjani. Ungabacebisa aba bantu baye esikolweni bayofumana ulwazi?
Ngentliziyo entle ndiyarhalela bafikelele ezikolweni ukwenzela ukuthi le nto ayifuyileyo abe nento ayaziyo ngayo nokuba engekaqalisi kodwa aqale ngesikolo ukwenzela ukuthi esiya kuyo imfuyo abe esazi uba ndiya entweni enjani.
Yes.
Emele uba ndiyiphathe kanjani ngoba imfuyo imele uyiphathe njengosana ungayiphathi njengoba ingifani nawe kodwa ngoba uyithanda funeka uba nawe uyinike oluthando unalo emntwini.
Okay, ndikuva kakuhle nalapho. So ke ngoku ndiyabona ifama uba awukayenzi kodwa yinto oyinqwenelayo.
Into endiyinqwenela kakhulu ukuba ngaba bekuthiwa andiphazanyiswanga abantu abasiphetheyo yabasele ndinayo ne-COVID le ibe nenxaxheba ekusiphuhliseni ngoba izinto ezininzi kuthiwa masingadibani sibe ngaphaya kwe-50. So nasezimbizweni ke ngoku asikwazi ukuhlangana ngenxa ye-COVID ukuze ndibe nazo izicelo zam zideske ziphumelele. Bebe ndasifaka sona isicelo kodwa ke ngoku into endibambayo into ye-COVID yokuba kumele abantu babe banga. So azikwazi ke ngoku inkundla ukuhlala kakuhle kuhlala ixesha elininzi ikomiti.
Okay. So ke ngoku uba kukhona umntu obukeleyo kubaphulaphuli bam onganceda mhlawumbi onolwazi loba amafama okanye abafuye abasakhulayo bangcediswa kanjani kwiminqweno yabo ungathini kulomuntu zeziphi izinto ozidingayo okanye yeyiphi iminqweno yakho onga ingafezeka ngokuncedwa ngabantu okanye ngabantu abakwezi department za kwa agriculture
umnqweno wami kakhulu ibona elixesha lasebusika iyabethe kakhulu imfuyo esinayo nabanye nabanye bangayithetha lento endiyithethayo ngoba yalixesha kuphathile so uba ngaba ndingafumana umhlaba ongange 7 hectare so ndingancedakala kakhulu ngoba ndizawudividisha ukwenzela uba ndibe nendawo endiyilimileyo ndibe nendawo endiyileyo wenzela into yoba mazingadli apha ukwenzela uba xa kufika ixesha lasebusika ndikwazi ukuzifaka kuloo ndawo ukwenzela uba zihluthe zonele ngoba nam andithandi ukuzibona zibuya edlelweni zingahluthanga.
Okay, so ke ngoku ndiyakuva into yoba uthetha nge 7 hectares that is umhlaba ngaphandle komhlaba zeziphi ezinye izinto ongazinqwenela mhlawumbi
eluncedisweni ndiyazirhalela izitofu kukhona izitofu endingakwazi ukufikelela kuzo njengomntu owalimalayo elinyazwa yinkanyamba ndiyazirhalela izitofu ezinjengo ezinye izitofu endizifunayo so endingakwazi ukufikelela kuzo mnanga kwele mali endinayo OPSP lanto inantsika izitofu nenantsika nento zodoza zokuseza so nengca le etyalwayo ndiyayirhalela kuyo imfuyo le ndinayo okokuba ke zifumane nazo ngoba eli xesha sikulo ngoku liphathile kwaye futhi akunethi kule ndawo esikuyo ixesha elide ke yiminyaka ke le isenzeka kule ndawo le nto
okay so omnye umbuzo enza ukubuza wona zikhona ikhona enye imfuyo onqwenela ukuyifuya okanye ufuna nje ukugxila apha ezigusheni
yo ndiyinqwenela kakhulu imfuyo enjenganeebhokhwe ezi ukwenzela ntoba ndikwazi ukumamacala ngoba xa ndithengisa ibhokhwe neegusha noko ndizawukwazi ukufikelela eminqweneni entliziyo yam kodwa xa izigusha zodwa angeke ndakwazi ukunyuka kakuhle ngoba zizinto zorhawuleze ziphele kanti xa kukhona neebhokhwe wenzela ntoba naxa kukhona abantu abanemicimbi abanemitshato ndikwazi uba abanye baye bafune ibhokhwe ixesha elininzi so kule plan yam ndiyarhalela intoba ndibe nazo neebhokhwe ndibe nazo nawo amahagu ukwenzela ntoni bonke abantu ndikwazi ukufikelela kubo
so ke ngosiyazi uba kukho ziba khona iba khona imali esuka kurhulumente ukuncedisa amafama ndiye ndibone kwezi dolophu zinkulu ndingayibeka kanjalo because andikaze ndiyive kuthethwa kakhulu ngayo apha kwezi dolophu zincinci okanye apha ezilalini wena ubuke kukhona apho ubuke wayonqonqoza khona ufuna olu ncedo lwemali mhlawumbi okanye ukuncediswa ngezinto ezingathi zikuncedise kwifama yakho okanye kukufuya kwakho ukhona apho ubuke wayonqonqoza khona yathini impendulo yakhona
ukhona apho bendifuna ukungena khona ko-agriculture bathi ngeke ndilunge ndindedwa ndimele ukuba ndize ndingumbutho singabantu abahlangeneyo so andikwazi ukufumana abantu abahlangeneyo kule ndawo ngoba ukhona omnye umbutho endingakwazi ukungena kuwo kodwa ke ngenxa yento ezinto ezininzi ebeke ndazithetha ngaphambili zizo ezinginobangeloba ndingakwazi ukufikelela kuzo kuyo loo mibutho so esengathi ndingakwazi ukuzimela mna ndindedwa ngoba into ethethisayo andiyithandi ndithanda izinto ezihamba ngocwangco empilweni yam
okay siyazivela ke baphulaphuli sesivile ke kaphulaphuli nezinto ezithi ziphazamise xa kuzothiwa abantu mabadibane and liyinyani elithethwa ngumalume uba xa kudityaniswa abantu abaninzi baza nemvo ezingafaniyo bangavani nokuthetha kwabo so inga urhulumente angaphinde ayijongisise le nto yokuthi abantu mabadibane mhlawumbi badibane baze bezii-cooperatives ingathi abantu bangavumelwa uba umntu akwazi ukuba akwazi ukwenza into yakhe yedwa xa efuna ukwenza into yakhe yedwa nabo ke abafuna ukuza bezezo organizations okanye bezezo cooperatives bakwazi ukuvunyelwa nabo okay malume ndiyabulela so ke ngoku kule minyaka imihlanu izayo ingaba uyibona I ukufama kwakho kuqhubele kanjani okanye inqweno yakho uzibona undawuphi
hey ndizibona ndiphezulu kakhulu ngeminqweno yami xa nokuba ngingalufumana olucingo ndikufumane nalo mhlaba endinqwenelayo ngoba into endiyibonayo emfuyweni intoba xa ilamba ayikwazi ukunginika le nto eyiyo onokuyinika abanye abantu so enoba ndingase ndincedakale ndingafikelela nakuzo zonke iiklinatsika izibhedlela ndincedisa nam ukuthengisela izibhedlela imfuyo le xa sele ndiyixhelile ndiyithengise inyama nakuzo zonke iishophu ezinkulu eziyidingayo inyama ezinjenganooShoprite nabo bonke ooBoxer nazo zonke ezinye endingazibalanga iishophu
okay ndikuva kakuhle malume kuloo ndawo so ke ngoku ungathini ucebisa abantu abatsha because indima yokungafumani imisebenzi kolutsha kumaxesha esiphila kuwo ixhaphakile ingakumbi ngoku besibona kuqhankqalazwa phaya eNatali abantu betshisa izitolotolo abanye betyhuthula emashishinini abantu ungabacebisa njani abantu abatsha abathi andinamsebenzi ungabacebisa uba bangene apha ekufuyeni umntu angakwazi ukuphila ngokufuya
kungeko kufuya kukodwa utshile urhulumente osikhokeleyo othi vuka uzenzele zikhona igadi onokuba ungazilima utyala amazambane utyale iveji ngokwehluka kweveji kuloo mhlaba uwubonayo uba ufanelwe yeyiphi na intlobo yeveji so nguwo yiyo enye into engasincedisa singabantu abatsha enokuba sivuke silime ngoba amanzi akufutshane kulena indawo esikuyo singakwazi ukuvuka sizenzele silime sithengise ukwenzela uba sikline sisuse ikati eziko
okay ndiva kakuhle malume and into oyithethayo iyadibana nento ebithethwa ngomnye umfama wasebhizana ebendithetha naye kule video ndizoyifaka apha uyena ungumfama ungumtyala utyala ikhaphetshu nesipinashi uyasithengisa usithengisela kuBoxer nokuSpa waseBizana so ke baphulaphuli uba awunamsebenzi ucinga ngento yokufuya uvile ke umalume uba uthi ungakwazi ukutyala nasegadini yakho akunyanzelekanga nento yokuba ude ube nefama enkulu apho uzothi utyala khona kwalapha egadini namanzi akufutshane urhulumente uyazama ukusondezela amanzi so ungaqala wenze loo nto uvuke uzenzele njengoba esitsho naye okay ndiyabulela malume ngokusipha ixesha lakho nokuthetha nathi so baphulaphuli uba kukhona umntu ongakwazi ukuncedisana nomalume kule minqweno yakhe ndiyacela uziveze ucommunicate nam information kamalume ndizoyishiya apha kwi-description yale video uba unolwazi lokuba umalume angenza njani ukuba afikelele kwezi zinto azinqwenelayo ingakumbi i-funding mhlawumbi nabantu abangancedisana naye ukuba afumane umhlaba lowamnqwenelayo kwenzela uba akwazi ukuba akhulise ifama lena seyiqalile and iminyaka eyenza ndiyacela uvele ukuze sikwazi ukuncedisana naye uba ubukele kwade kwafika eli xesha ndiyabulela kakhulu ndiyathemba into yokuba ikhona into oyifundileyo kuyo le video enkosi.